zovu gaga na kazadi Afrika tasaga akoye byo kumujoga
amogera ko
kuse songa
mwana chua Afrika kiboko ya
kiboko ya
mwana bisha watauona moto
moto
Tanzania tupeni kiboko ya wenye chuki watauona
is growing. The whole world is watching. Africa is growing.